रुक जा यार तू।
We are two, but we are two.
You need two games or one game?
One game, but we are 2%.
So you need two games, not one game.
Dili.
Sawa kwa nani? 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 Kwa n